Hey guys, it's Potato8012 here, and I'm back with another video.
That was the worst intro ever.
Speaking of TexanDragon over there, he just created his new channel. And, he is actually, titling up, so here we go.
Get the camera off me.
So, how's your radio going?
It's going good. Yeah, there you go. Uploading it. There it is.
He's uploading it.
Yeah!
Oh, man.
Yeah!
We need to let the dog in, Jess.
Dad, you just...
We do need to let the dog in.
Huh? Sorry, guys. My dad
is here. Da 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 da